TV oh.
Wahagurukane niyo nanga kandi kwera yuko mu kugira icyo ushikirije ari minota 2 mugabo ufatane y'ini minota 2 kugira ngo abantu bumvirize erega ibintu tiko turavuga ni ibinyene bavuga ko ubutumwa buca mu ndirimbo
haja ariko avuga ngo nzagushariza Burundi we haja mwibaza numwamva atari atabari ko ravuga ikintu ni ciba gikomeye cyane ariko tubigire umwaka Burundi uzabushajije eh nabaje butangarire
eh murakoze cyane imbere yuko baduha iminota 2 ni viza ko tuyikoresha neza kubera turi nkirebutsi jewe umuziki navuga nti ni kintu kimeze neza cyane muri iyo ntumbero rero jewe nashaka kwisabira nyine icyubahiro mukuru w'igihugu jewe ndabasavye umubonano kubera ko mwariko murabivuga neza ubundi amashuri ni vyo umuntu arayiga kandi ni vyiza kwiga ariko ari giye usanga umuntu atize nawe amashuri yiwe yo barenze ayabize ku muri iyo ntumbero rero jewe nashaka kubisabira umubonano
Nebo tereka mundindira gatoyi mbanze nce nishura na ntuze na B-face hariho ikintu kimwe yavuze burya igihugu sico giha umutahe umwene gihugu ariko arakora igihugu kiramworohereza sico gitanga umutahe mugabo nkubonaga ndabwire narabonye hariho ugwaruka mucankuzo mu gwaruka uwavuze ati general avye impano yanjye nsangira mu muziki muganda rondera ngenze nzoronka ibikoresho byo kugira umuziki ndabura ati nshafata ingingo yo kuja muri salondo kwa fi ati ndakora kugira dondera mahera azoshikana kugira impano yaje numva hajya rero ibijanye ni dere naganda yabwire burya gufata ingurane muri banki nta muntu atera imbere atazi gufata ingurane ingurane rero nayo kugira uyironke ubanza kwerekana ko ushoboye kuriha gute hajya mugira amakonsere hajya mugira utuntu tubaha amahera kura ko makeyi ujane muri banki babone ko muri banki hari amahera gumuzura ashirako ushirako kurako ushirako ukurako hanyuma umunsi umuzogenda uti miliyoni 50 no zirihige kingana iki bagaca baraba we muri banki warushira ku iki buke ico gitari cha uzokigura kuko tuyuzura cha ushira muri banki gushikaho zosigara rero ibanki wahejeje kuyiriha ayoca rero uyakoresha undi mugambi naho nyine ntimuvuye ngo numuziki gusa urashobora kuba ukuye mu muziki ugacugira uti je kuvuze zosubira gusuma ngira nanje nze ndirondera aho nzokorora inkoko nze ndirira inkoko yiwanje imbata yiwanje agakwavuka iwanje utwo nutuntu urumva uciye urya gwawe hari ha mahero ciyuziganya iterambere nuko riza utegeza ko mubibona nico tuba rero ntozozo umbaze cyo kibazo ngo mumutahe umutahe ahubwo nokuvuga uti uti ubu ni mutworoherereza handi naho zavuje konsa impanuro birasanzwe mwage impanuro no ngaha numba ndiko ndazitanga
oya no mutahe nzo
ikintu womenya abarundi ni miliyoni 12 kandi burya muze mwumvirize niyo ngirije kiganira imisi yose abansaba mubonano muze marengane bangana hamwe sari numba ndashaka mubonano naje raba mwotonda ubunyene nawa mutabatsi avuga ati najewe ndawushaka nukuvuga yuko ibintu by'imibonano si ibintu byoroshye rabutonze ku murongo wumva uzoshikirwa ryari haho na wa mugambi washaka no guterera uzoba uhombye nico gituma tukuba tubaruti indogo zinezeje mu bene gihugu kugira ngo tuze nk'ubu hari hakantu ushobora kuvuga womba jiji usanga nk'ubu nakavuze mugabo imibonano irabaho nk'aho umunsi umwe nuko ngaha mu gisagara mwese mwaciyemo manuka mwaciyemo manuka harya nja mu ntara burya ni gihe cizwa ushobora gusanga nko kumugoroba umuntu ucuvuga kuti hamagara wawe wundi muhejeje bikogwa hamagara wawe wundi tuvugane amagire magabo nkaha mu gisagara bose baramanutse kugira ngo bose baje kurondera iyo bukuru buri cyo twatugira decentralization kugira bukuru tubusubize hariya kwa bene bwo tuzoraba rero ibyo by'umubonano ngene tubipanga mugurumva ko sibake basaye imibonano
mbaye ndabakengurukira ariko gusa oya nta mutaye nzo basaba kubera mwaratuzaniye page nibaza ko abajene bafise
hari kindi byihuta byihuta ashobora kundongikira kuri WhatsApp yo ushaka vyihuta rugero sivyo rugero none hajya ntasumubonano warosaga rugero Rugero yarajandikiye abwira umugaba afise naje ndamufasha ndamubwira igere vyogenda kandi na payeje nasuye ndamutelefona ndamubwira nti gye ni mwicare hamwe murondere ingere butegereza kufasha kugira ngo kuko birabone rega ikindi kintu rega nabanye nti barabimenye rega mu bisanzwe iyo savye deni muri banki bubaye umukozi wibaye ubaye umukozi igihe cyose utarariha ni banki uri kurakorera ibanki murajana rero gukura umukozi wayo murajana ikabona yuko icinjiye ntuyiba kuko urumva numugambi wawe gushika umunsi uzoheza kuyiriha bigacha bibagwawe nico yituma n'amabanki arakwiye nayo nyene moralization kugira ababimenye ingene bigenda page niyo ahubwo yo ni izi ingene ikora kuko iraguherekeza muhombye muhombera hamwe ngongo kamugukira hamwe nova oro ntubahombana ntibemera ko bahombana nibanki bazikora uko utuntu twishi ntabijya rugero yambwira nti byari kwirirwa biraja kure nubwo naciye ndambwira nti payeje nayo nije kwicara hamwe n'ibanki ivuga iti uwo mugambi ni rwacu reka tuwukore kandi ndaze ko bizogera neza rugero urumva nkawe waciye uronka umubona nawe ubonye vyihuta uti je ko ntonze kure reka ndabandikira ka message ni rwanje personnel nta uzoba yumva
urakoze cyane oya nagira nsaba bari ngaho abanze babakomera amashiku birako kera nivyabaho aho abajene bashobora kuyaga nanye nico bahiro bimeze neza umuntu akisanzura mu migambi yacu nk'abajene muraduherekeza mwaraduhaye page kandi mwaragize neza koko hariho n'abajene benshi bari mu busho kubera amadeni hari ibintu abantu biharaje hari ibintu abantu biharaje bunguka cyane ku bantu abajene benshi rero barafunzwe muri ubwo buryo ibintu bita marambere ngira muramaze kuvyumva abajene benshi barafunzwe mu buryo muri ubwo buryo kubera ko hari umuntu usanga agomba kukunguka ko menshi ariko
abandi bamwe bashaka gutunga kare biruka nitunga imana burya irazi wewe aho zotungira genda bukebuke kandi ntacu uzoba reka gutinya ngo ndagowe ngo ejo zuba gute genda bukebuke hajya itunga ryawe riranditswe kandi uzorishikira inzira icamwe we gusa bumukozi uzurarondera abo rero bashatse gutunga kare ngusaba imana ukano ya maso ikaguha
ibiyamena murakoze cyane batugururira gitari hari yahigere tuvuze umuziki
gatishyize ku cyitabirizo kigufiya kugira ngo cyo tubandanye
gitari hari yahigere ntibaracugurura gato ariko akaririmbo ngomba ngire uturirimbo nateguye kubera ko mbona kubera ko mbona batubwiye ko nyiricyubahiro ari umugenzi w'abajene hari uturirimbo rero nane nateguye ariko numva no duhindura kugira ngo duhindure mood gatoya abari hano nawe nibaza ko muza kumera nk'abamfasha gatoya just kugira ngo bishobore kugenda neza urukundo ngukunda rusumvye ubukomeza urupfu shiramwe amashyi tugende urukundo ngukunda rusumvye ubukomeza urupfu tugende twese kandi tuti ikimana yifatanirije twese nawe ushobora kugitandukanya tuti tuzokunda n'ubuzima bwacu bwose maze twibanire turasubira kandi tuti ikimana yifatanirije nawe ushobora
urakoze cyane nawe gose kabisa reka rero dusimbire hariya kwa gafitisi gafitisi numukinyi wa basket akaba numu umba harabari bumba twavuze ibidukikije twavuze n'ibyukuburimye n'ubworozi ibintu by'ukina ukina basket aha n'ukuru haba wumvisha abantu uko ari ibintu uri kurateza imbere
igihe gose gose cyane urumva aha mu Burundi nibaza yuko abakurikiranye nkino mu minsi yahera mu myaka yahera twarigeze kuba turabambere mu karere pfana mu Burundi apara ngahanye ibujumura gusa je na bana mbaye umugihuru nani uyu numugwi aha mu Burundi ujugumiza imigwi myinshi bavuze urunani ni brand idasanzwe ni equipe idasanzwe ifite amateka rero mu myaka yahera 2011-2015 twageze kwa atamuntu numwe hano mu karere atuvyurana agatwe haje mu Kenya dukubita haje mu Uganda haje mu Tanzania haje mu bose ego harashika hantu nyuma 2015 tuce mu bihe bitoroshe tumera nk'abajyamye gatoya rero baradutwara abakinyi benshi baje hanze gukina kandi nibaza yuko bakurikirana inkino barabibonye abahungu bose bavuye ngaha bagenda hanze bagenda bigenza neza bakavuga bati mu Burundi n'abambere muri basket alors icyo icyaciye kiba aha mu karere ibihugu byinshi byavuze bidi ntibikunda yuko tuguma dusindwa n'abantu bamwe ati nishobora ko bacana kutwicara ku imyaka 5 baraja aho bagira politike yiwabo bazana abanyamerika bazana abanigeria bazana baki bacatana kudutsinda twebwe rero twabaye icirore bo bavuga bati dukinye n'abarundi nta chance dufise ntibikunda ati n'abandi politike yabo ikibiyindi batangura kuzana ama centre de formation aha mu Burundi nyakubaho nyanicubaho umukuru w'igihugu yavuze ati leta ntizana umutahe ahubwo iroroshe n'ukuri mu nkino muri basketball uno munsi dufise abana bazi umupira cyane ikintu bavuze ni suivi aha shaguhamagarira nyanicubaho n'ukuri adufashe ahimirize amashirahamwe mu kubaka ama centre de formation twaragiye muri Afrique du Sud vuba muri décembre turakina n'ama équipe menshi amwe twaratsinze twahuye n'abana b'imyaka 18 turi équipe ikomeye yitwa urunani abo bana baradusinda turi abantu bakomeye cyane tufata ati none dusinda n'abana bamugana guke 18 ans gute bashobora dusinda twatahuye yuko iyo équipe bayiteguye kuva bakiri bato no kuvuga yuko muri ama centre de formation tubaka dutegura umu athlete azo mu professionnel ashobore kugabura umujyango wiwe babivuze neza yuko si bose bafite uyo mutwe wo kwiga mugabo arashaka kufisa impano imana kavuga ati uyu mwanda mwiza mu athlete je ngahamagaze ngaha n'abantu bakeya ngaha turiya harabo nsumba ndabibona mu burebure mugabo muri basket ni mu bantu bagufi alors turafisa abana barebare badafisa umuntu abakurikirana atakintu impano yo yo waye basket mugabo barimo yora batembera bari kuri bari ngahanye kuri Paris des Arts bafisa utuntu bacuruza abandi bari ngahanye kuri bata
none kuvuga ngo badafise umuntu abakurikirana kandi muyo mwitwa ko ari bo mukuru
ngomba kuhagera rero twebwe turi abamenyereza ubu nje n'umumenyereza sinkira umukinyi mugabo ereza abantu bakuze babana batoya bafise impa dushobora no guforma sinzi ko muri kumva ashaka gushika iyo ugize centre de formation uka crea ama academy haraba suivi idasanzwe y'abamenyereza binashobotse baraje hanze no kwiga bakaraba ingene umwana ushobora kumwentretena mu kumufungurira mukumukurikirana no kuvuga ivyajya ingena umutegura mugabo twebwe tugenda kuri antrenement ma 18h umwana tukamarara amasaha 2 mu masaha 2 nta mukinyi numwe azokomera ngo atere imbere nibikunda ntukoro turamutegura kuba umu professionnel je rero abagwiza atunga barahari amashira hamwe afisa amahera arahari mugabo benje kitamera muri sport yaba basket si basket gusa na football nabwiye yuko gutogwa nk'umu president wa commission des athletes mugabo narumvise umwana yako arategura kujya gukina ping pong atubwira ati ya buryo kandi yaronse invitation mugabo yaravuze uburyo akeneye va none umwana ashobora kubura uburyo bwo kujya gupresenta igihugu none twebwe dukore kugira ngo uyo mwana atere imbere twaramuretse kandi n'umwana mutoya rero ndiko ndavuga gutya mwumve yuko umuntu wese ngaha afise ubushobozi ikintu cyose yofasha sport nabijemo twebwe muri equipe yacu y'urunani twararonse abayobozi badutwara babitahura ubu unya barateje imbere urunani ruri kurundi gwego abakinyi barahembwa bamwe bamwe kubera iyo basket bakina mugabo harandi ma equipe atakintu na kimwe abo bana baraba bakabagura ico kunywa n'ico kurya bakaja ku ishuri bagataha ugasanga umwana umwe ari kumwe atire tumba basketera komeye serukira igihugu na equipe nationale y'u Burundi ntayihari kwera iki nitwateguye abana biwacu none ejo tuzoseruka ngaha mu karere muri basketball bavuga tu Burundi sport yireke basket nayo bashoboye twarumva hanze bavuga ngo Brazil ni yambere muri football États-Unis yambere muri basket ngo twibwe ngaha hanye mu myaka yera byariho twaraba hambere ntarumwe atuvyana umutwe nababwiye mugabo unye twarajyana abandi baragiye baraduza ama niveau baraduza ama academy abana babo barakomera umwana wa 18 ugasanga ni muremure arakomeye mwatwe twarabahebye
murashobora kuvutika none
cyane gose
hakogwe iki
nibyo nasavye
bahimirize ivyo byinyigisho no guhimirize
bahimirize cyane cyane amashira hamwe aze ashiremo uburyo barondere bubaka ama centre de formation muri politique ya sport ico kintu bagishiremo yuko umukinyi sujya yirema wenyene arafisa amukurikira bivanye naho yahere bakamwigisha bakamuvyura bakamukomeza ndababwije kuri yuko dufise abatrete bakomeye bakeneye yuko haba suivi mu bintu mu buryo babayeho nta mwana azobaho ajya uzosanga mu basketball ari hagucyanye agenda kwira abantu bari hagucye ni yaronsinga ni yaronse suivi ni yakomeye niba mu prepare physiquement ni vyo ndiko ndavuga rero muhamagare no kuri amashira hamwe abishoboye ababwiza atunga abishoboye barondera ikintu bakreya une politique yo guteza imbere basket arano ega biranafasha na publicity twebwe no munsi murunani trafise bbc turakorana haro politique yazanye ubunya abakinyi baka umukinyi genje neza bakamuho umuduga ku kwezi umakinyi burana ari abakinyi bashanga 12 batombye umuduga ko nyene donc quelque part ubunya bavuze bbc baramuko muri basket iraseruka mugabo nabandi barashobora kuza gashira mu buryo bagafasha muri yo sans kugira ngo tuvyure tuvyura abana tubakomeze hama murabe yuko bazovuga ati basket mu Burundi ntimubegere
urakoze cyane